makuru sani. Iboyudo ni siri Kenya timu gimilungu ni deficit budget. Ti balance budget, surplus budget, to kod deficit budget. Right. Surplus budget nyiso niya, wachoko mang'eny moloyo gima wadwaro. To deficit budget nyiso niya, kwa ngiyo mbele, tuwaneno kwa dhi choko mathis moloyo gima wadwaro. Tinayinti fuk muru madungu. Fuk madungu ni kaya makuru hulu timre nadi. Donje. Tiendo ni ka sirikal ubiru gi budget. Adwa tiyo gi figures kata mana namba matendo ma joa winjo wanyalu winjo yu makare. Wawache ni budget kata mne udikanyo. Ni ingi budget mara lufa par. Tu ingi yuri ni duto inyalo mana yuda lufa uchiel. Tewi alufa par ni gikimecha anotemo nyakitimte. Tiendo ni alufa ngwen moro miyonge go. Alufa ngwen ni nyakimanyi kumide yude makati hole iru siyepini katetime nadi. Nya mane deficit mwa uwecha. Koro nyaki timri nade, nyaki manyo. One of the ways kata yore ma serikal finance go kata loso go pesa magiri mbuku chindru